mogumbu bamayo wandi valelila no kuilishanya nai puse puse chishimayo wan mulelila no kuilishanya chinshi kanshin ichashuba nelion lesa epo hali tutu lepion sekuli wena Bantu wena ala tupala Tumu pepe mochishinka Tumu pepe mochishinka Otusumine mwishina liakwe Twine nuka iyo nakala Na mafya yesu tumupele Umfweni mwine ifyalanda
Chica.